tsatsila gompieno le ritumetse thata. We have been looking forward for the day since November. Ha re kopana le ntate mo apostolo go habolola.
Was very excited, more than happy, and it's my first day to be happy like this today.
Ke mloyi wa thembisa ne re tile kwano ka la ka estate mo midrand re tlotla re nyarisa nna ha ho le ne ke feleditse ka tele tsholo ke ene ke motlwaetseng ha ga ba nyadi ba 100 ka ofela ke a leboga.
Yena ya lenyalo
enda bende yo mshado
utimu utoboketsa hona hore ke bue ka taba ya motho wa mme ka hara lenyalo
ukhulukhulu tsela ya kuthi ngikhulume kwesifazani ngaphansi kwale
ndawo kiniti lenyalo ke la ntate lenyalo ke la mme lenyalo ke la bana
kuiqiniso ukuthi umshado ngwa mama no baba
impa isika ri ka ukuleha motho ya tshwering lenyalo hore le be mmoho le tswele pele e ka re ke motho wa mme
kodwa umshado ke uko nokuphathwa umuntu wa mama
bibili iri ya thotseng mosadi ya molemo o thotse mohau ho tswa ho modimo
o thola umfazi o qotho o thola umusa o qhamuka uNkulunkulu
mantswe ya bohlokwa kiana
amas gababa
le kina a ka u hahela ntlu ka ditini
indoda ingakha indlu ngetina
empa ho nka motho wa mme ho tlisa mofuthu ka hara ntlu yeo a yetsebelela
kwa wesifazane uletho kufudumala ngaphakathi kwa lendlu yakhiwe.
Don't miss this special event